Hii ni Radio Ispidi Amerika. Radio Ispidi Amerika samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Amashirahamwe atandukanye y'abanyekongo yakoraniye mu gisagara cya Kivu avuga ko inteko zarungitswe n'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko zitegerezwa kugarukana umutekano muri ako karere canke ngo zigasubira mu bihugu byazo.
Twasabye hasere ndetse na senere kugira ngo bashore kwicara kugira inama ishobora guhuza bamwe mu barongozi n'abaserukizi ba leta basanzwe bakorera ngaha muri micungararo ndetse n'abasanzwe bafasha mu by'impunzi.
Uwo ni umunyekongo ari mu ishyirahamwe Amka Congo. Muri Mali abasirikare ba leta 14 biciwe mu bitero by'intagondwa. Abashikiranganje b'imigenderanire b'Ubufaransa n'Ubudagi bari mu rugendo muri Ethiopia mu ntumbero yo gushigikira amasezerano y'amahoro. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagiraho mujani mu kanya gato. Aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Mali abasirikare ba leta 14 biciwe mu bitero by'intagondwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umuvugizi w'ingabo za Mali Colonel Suleiman Dembele mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko abasirikare babo baguye mu bice bibiri bitandukanye ariko bisa neza neza kandi byabereye icyarimwe hagati no hagati mu gihugu. Imodoka zabo zari zitwaye abasirikare zabanje gukandagira imitego y'ibisasu biraziturikana, hakurikiyeho imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'intagondwa zari zabateze ibyo bico. Abasirikare 14 ba leta babiguyemo, abandi 12 barakomereka. Ku rundi ruhande Colonel Dembele avuga ko bishe abaterabwoba barenga 30 muri iyo mirwano. Mali ni kimwe mu bihugu by'akarere ka Sahel bihora mu ntambara n'imitwe ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiislamu. Intambara zimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Abashikiranganje b'imigenderanire b'Ubufaransa n'Ubudagi bari mu rugendo muri Ethiopia mu ntumbero gushigikira amasezerano y'amahoro. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umufaransa kazi Catherine Colonna unafite mu nshingano ze ibirebana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na mugenzi we w'Ubudage Madame Annalena Baerbock bageze Addis Abeba none. Bazahamara iminsi ibiri. Bakihagera bagiranye inama zitandukanye na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed na Perezida wa Repubulika ya Ethiopia umutegarugori Saleh Wok Zewede. Bagomba kandi kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutabera ba Ethiopia, abayobozi b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ariko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa dukesha inkuru ntigisobanura niba bazahura n'abayobozi b'intara ya Tigreya. Madame Colonna yanditse kuri Twitter ko uruzinduko rwabo rugamije gukubita ingabo mu bitugu urugendo rw'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'inyeshyamba za Tigreya rwatangiranye n'amasezerano yo guhagarika imirwano impande zombi zashyizeho umukono mu kwezi kwa 11 gushize nyuma y'intambara yari imaze imyaka ibiri. Naho Madame Baerbock nawe akoresheje Twitter avuga ko bashaka gukomeza guha intege ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'Uburayi.
Tugushimire kandi Thomas. Cameroon yarekuye abakozi batanu b'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF yari yafunze ibagiriza gushigikira abaharanira kwiyongora ku gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nazwe.
Ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ariyo MSF mu mfunyapfunyo ryatangaje ko ryakiriye neza irekugwa ry'abakozi bayo batanu bari bamaze umwaka bari mu mvuto. Aba bagirizwa gushigikira aho mu gice cya Cameroon gikoresha icongereza batikoza ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa. Aha mukamenya ko Cameroon ifata abakoresha ururimi rw'icongereza bashaka kwiyonkora ku muce w'abakoresha igifaransa nk'abarwanyi. MSF naho ishimire kurwa ry'abakozi bayo yavuze ko hataragera ko isubira gukorera mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Cameroon. Iryo shirahamwe ry'Abafaransa ryahagaritse ibikorwa muri ico gice muravyibuka inyuma y'ipfungwa ry'abakozi bayo. Ico gihe ryasiguye ko rikenjuye ku mvo z'umutekano yemeza ko utarukwiye n'ubwoba abakozi baryo baterwa ku rubuga. Médecins Sans Frontières ariyo MSF mu mpfunyapfunyo ikizeza ariko kwirikikora ibishoboka vyose kugira ngo yumvikane na leta ya Kameruni ingene yokoroherezwa mu gusubira gukora ibikorwa vy'ubutabazi ku banyagihugu. Kurundi ruhande ariko leta ya Kameruni yongeye kugabisha amashirahamwe yigenga yagiriza gukorana nabo yita abarwanyi. Twibutse ko igisirikare ca Kameruni kigihagarika abakozi ba MSF mu kwa 12 ko mu 2021 cabajijije gutwara mu muduga wabo umurwayi yari yakomerekeje n'amasasu. Ico gihe igisirikare ca Kameruni cemeza ko umurwayi ho mu ruhande rw'abakoresha icongereza bipfuza kwiyongera muri Kameruni yari umurwanyi.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijyano hino kwisi barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Diane Ninina hazwe bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Demokrasia ya Kongo zivuga ko zibangamiwe n'umutekano muke ubandanya kugaragara muri iyo kambi. Izo mpunzi zivuga ko abantu bitwaje inkoho bataramenyekana bamaze iminsi ibiri binjira muri iyo kambi bakarasa amasasu ndetse bakanasahura impunzi amafaranga yazo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Izi mpunzi zivuga yuko ayo masasu yumvikanye mu ijoro ryo ku itariki 9 ndetse no muri rijoro ryakeye yarasiwe muri village ya 4 iya 11 ndetse n'iya 25 aho abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri inkambi barasa masasu bambura zimwe mu mpunzi amafaranga ndetse bafata n'umugore umwe ku ngufu. Zimwe muri izi mpunzi zerekana ko mu ijoro ryakeye abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu nkambi banyuruza uwahoze ari umuyobozi wa village ya 25 ariko kubw'amahigwe aza gutabagwa n'abo polisi bashinzwe gucungira impunzi umutekano.
Hariya mu village ya 11 baraje batera umutamara aho bamutazira depute baramwivye byose mbere bagira ko baramukubaguriye n'umudamu n'ubu ari mu bitaro y'inundu mwiri joro naho ryarayerekeye wahora ari de village wa 25 bamusanze muhira baramutwara barabamuboshe y'igipolisi kitatabara n'ubungira ntabarabonekana.
Uyu mutekano muke utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kwinjira mu nkambi ya Rusenda uteye impunzi zo muri iyi nkambi ubwoba kuko mu mwaka w'2021 n'abantu bitwaje ibigwanisho bakunze kwibasira iyi nkambi.
Si ubwa mbere bibaye kuko no mu myaka iheze mu mwaka w'2021 narimwe harabaye ikibazo cy'umutekano muke baraharaza barinjira bitwaje ibigwanisho mu ikambi barica impunzi imwe yarapfuye baranyaga ni bitungwa twari dutunze hano mu ikambi bari bafise inka ziratwagwa rero turanahungira ku biro bikuru bya komisiyo ijejwe impunzi niho twari turi turamarikira ngo kitari gito twataye amazu tubamwo.
Kubera iki kibazo cy'umutekano muke kiri muri iyi nkambi hari zimwe mu mpunzi zigera ku 9 zavuye mu mavirage zari zikambitsemo zijya gukambika ku gipolisi bitewe n'uko zitinya ko zishobora kwicwa n'abo bantu bitwaje ibigwanisho.
Ni ukuvuga ubwo badufise n'uko baduhiga nk'abahiga ibikoko kuko urabona nk'aha ku gipolisi twatangiye ko hararatura abantu batatu ubu tugeze mu bantu bashika 9 kandi urabona baguma bongezeka ku munsi kuko urabona nko mu iminsi ibiri honye nibibaye bitera ubwo babantu.
Izi mpunzi zo muri inkambi ya Rusenda zishimangira yuko uyu mutekano muke wongeye kugaragara muri inkambi ushobora gutuma imirimo yabo y'ubuhinzi bakorera ganze inkambi dindira bitewe nuko abateza umutekano muke bavanze inkambi.
Ubuzima bwinshi abarefije bafise barondererwa inyuma y'inkambi iyo amasasa avuze ntibasubira gusohoka baca bicaraho inzara mu bana abagore n'abana baca bagira ikibazo gikomeye cyane.
Iranzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'umutekano muke wongeye kugaragara muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 2026 bakigejeje mu nzego zitandukanye zirimo na ASER.
twasabye hasere ndetse na senere kugira ngo bashore kwicara kugira inama ishobora guhuza bamwe mu barongozi b'abaserukizi ba leta basanzwe bakorera ngaha muri iyo micungararo ndetse n'abasanzwe bafasha mu by'impunzi kugira abashobora kugira umubonano wabo kwadukigifatiye ku mutekano muke umaze iminsi wigaragaza hano
twavugishije umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Lusenda Didier Numbi wa Numbi ntibyadukundira kuko yatubwiye ko bakiri mu nama nkuko bigenda bigaragara mu maraporo y'amashyirahamwe atandukanye yerekana yuko mu karere ka Fizi ari na inkambi ya Rusendi iherereyemo kama imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani yicara yica abantu ikanyaga amatungo igafata abagore ku ngufu ndetse igashimuta n'abantu Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
Nandi barara igira hirya ariko mada Erego akwiriye ahantu hose Uwinyegera ariko Abanyabugongera ntabwo njya mbizera Muri abanyamitwe Kusekasi
Ngo jewe nduwe bugo
Yego rata Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Uziko nabona ko uri umunyabugo neza neza Utori wambaye nkabo Uravuga nabo ururimi rw'iwacu
Kabira simuhumuruka mana
Shofe Wenda wana shakuru wachi rusangi Uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo
Nekada
Ndiyo bugo
Gungwiki Nukubuka kwa mwari wese mwari tukayabge Yajie yibesha kuhundi Ya ba 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 Shofe Tukijende Kombo taksi yaji Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
I taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi Mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Groya.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Abategetsi b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique baremeza ko inama yabahuje kuwa kabiri w'indwi yarushijeho gutsimbataza ubufatanye mu karere. Abo bategetsi babitangaje inyuma y'inama y'iminsi ibiri yabahurije mu gihugu cha Mexique n'inkuru y'Ijwi rya Amerika twasomewe na Temistocle Mutijima
muri inama y'abayobozi b'ibihugu bya Amerika ya ruguru aribo Justin Trudeau ministri w'intebe wa Canada Andrés Manuel López Obrador perezida wa Mexique ndetse na Joe Biden perezida wa Amerika bemeranyije gushimangira imibanire mu by'ubukungu muri ibyo harimo no kongera ibicuruzwa mu karere kimwe no kongera umusaruro w'ibikoresho by'ikoranabuhanga Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nyuma y'inama y'amaza amasaha abiri ibera ku ngoro y'umukuru w'igihugu wa Mexique Perezida Biden yavuze ko ibyo bihugu ko ari bitatu ari abafatanya bikorwa nyakuri umukuru wa Amerika yagize ati dukomera kandi tukamera neza kurushaho iyo dufatanyije ibihugu byacu byose uko ari bitatu kandi dufatanyije twageze kubihambaye nyuma y'inama iheruka kuduhuza twigira hamwe uko twarwanya icyorezo cya COVID-19 nuko twakongera ubushobozi bwacu mu gukemura inzitizi zibangamiye ubuvuzi rusange mu rwego rwo gushora imari no kubaka abakozi b'ikinyejana cya 2021 Aba bategetsi kandi baganiriye ku kurwanya imihindagurikire y'ibihe ku kibazo cy'abimukira n'injizwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge ku mupaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihana na Mexique. Bwana López Obrador, perezida wa Mexique, yavuze ko igihugu cye kizafasha Amerika mu kurwanya icuruzwa ry'ikiyobyabwenge cya fentanyl kimaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'Abanyamerika. Uyu kandi yasabye mugenzi we Biden gusaba inteko nshingamategeko ya Amerika kwemeza impinduka zijyanye na gahunda y'abinjira n'abasohoka mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abanyamexique babarirwa muri za miliyoni bamaze igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta byangombwa bagira. Perezida wa Mexique yavuze ko ibijyanye n'abinjira n'abasohoka ari imwe mu ngingo baganiriyeho cyane muri iyi nama. Abategetsi bose uko ari batatu bongeye gushimangira ubushake bagaragarije Los Angeles mu mezi atandatu ashize ubwo bemezaga inyandiko bahuriyeho ku bijyanye no kurinda uburenganzira bw'abimukira harimo no kwagura inzira z'amategeko yerekeranye n'abinjira n'abasohoka ingamba z'imikoranire zitandukanye no kurushaho kuziganiraho hagati yabo ubwabo ari nako baziganiraho n'abaturage b'ibihugu byabo Perezida Biden wa Amerika yagize ati kandi impamvu inama uyu mubano w'ibihugu byacu ko ari bitatu utanga umusaruro cyane nuko dusangiye icyerekezo kimwe cy'ahazaza gishingiye ku ndangagaciro zimwe. Umusaruro nyamukuru wavuye muri iyi nama nuko urushaho gukorana hagati y'ibihugu byose uko ari bitatu. Intego ikaba kurushaho kugira Amerika yarugura igihangange mu bijyanye n'ingufu no kumva ko byose bikeneye gufatikanya mu micungire y'umubare w'abimukira ukomeza kwiyongera ku mupaka Amerika ihana na Mexique, ari nako bihangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nubwo habaye ibiganiro bikomeye kandi by'ingenzi, inzobere ntizitungwe no kuba nta tangazo na rimwe rikomeye ryatangajwe ko ryabivuyemo. Bwana Andrew Rudman, umuyobozi w'ikigo Mexico Center, yabwiye Ijwi rya Amerika ko izi nama z'impande eshatu ari gakeya zibyara amatangazo cyangwa imyanzuro ikomeye, kubera ko ibibazo aba bategetsi baganiriyeho bitagutse gusa, ahubwo binariho kuva kera. Uyu ati, nibwira ko bidatunguranye kuba nta tangazo rikomeye ryasohotse mu byo batangaje cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru. Gusa ntekereza ko kuba barabivuzeho, kuba bahura mu buryo buhoraho kandi bakabasha kugaragaza ibyo bashyize imbere ku butegetsi bwabo bazakurikirana mu mwaka uje, ibyo ni ingenzi. Ibiganiro by'impande zombi Amerika na Mexique byabaye ku wa mbere byibanza hanini ku kibazo cy'abimukira, imihindagurikire y'ibihe, ibibazo by'ubuhahirane n'iby'inganda, aho Perezida López Obrador nk'utegeka igihugu cyakiriye inama yasabye ko habaho kwihuza kurushaho ku rwego rw'umugabane wose. Mexique yizera ko ishobora kungukira mu guhuza ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bicuruzwa bibarirwa mu magana. Bwana López Obrador yagize ati, iki nicyo gihe ngo twiyemeze kuvanaho kuguterana, uku gusuzugura, kandi uku kwirengagiza Amerika y'Epfo na Karayibe bihabana na politiki y'imibanire myiza, nk'abarurangiranwa b'ubwisanzure n'ubwigenge, nibitangirire kuri mwe kubera ko nta wundi mutegetsi wabasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Ibihugu byose uko ari bitatu byemeranyije kurwanya ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge byaciwe bihanahana amakuru ku binyabutabire byifashishwa mu kubikora. Byemeranyije kandi kugabanya ikigero cy'imyuka ya gazi metane yoherezwa mu kirere niburaho 15% bitarenze umwaka w'2030 ugereranyije n'uko ibintu byari byifashe mu 2020. Ikindi byemeranyijeho nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bibitangaza, ni ugushyiraho urubuga rugamije korohereza abimukira kwinjira mu bihugu bya Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada hisunzwe amategeko. Nyuma kandi Perezida wa Amerika Biden yatangaje ko azasura Canada mu kwa gatatu k'uyu mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, inshuti mukurikirana ibiganiro byacu, nashaka ndabatumire mukurikirane ikiganiro muri sanga cyahise uno munsi mu kanya gaheze. Mujye rero ku mbuga zacu kuri wewe akabarungu radio yacu VOA akabarungu.com, kuri Facebook, kuri Instagram na YouTube mushobore gukurikirana abatashobye kuronga kanya ko kwirikirana ico kiganiro kikaba cyari cerekeye ibyo twavuze ko igenwa ry'umuganwa Ildefonso Rugema umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo yagenywe guserukirinda ingoma y'ubwami mu Burundi. Aravuga ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Nimutango rero abatashobye gukurikirana ico kiganiro mu gihe cyari ko kiraba muje kuri izo mbuga zacu murashobora kuyikurikirana. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kane w'indwi irangiye Papa Benedicto wa 16 yarashinguranywe iteka i Vatican mu Butaliyano, yitabye Imana mu mpera z'umwaka uheze afite imyaka 95. Ugushingurwa kwiwe kwaranzwe n'ibitandukanye birimwo bimwe mu bikoresho mu bisanzwe umupapa ashingurwana, ariko we atafubwe atashinguranywe bivuye kuko yitabye Imana atakiri muri ayo mabanga naho yaracitwa papa. Ivyo atashinguranywe nibihe? Insiguro zo kutabishinguranwa nizihe? Ivyo bibazo biri mu vyo mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yabajije Padiri Steve Mike niyo nkuru ari mu padiri bagiye gushingura Papa Benedicto wa 16 i Vaticano. Papa Steve Mike aratangura arangurira ubutumwa bwiwe i Paris mu Bufaransa, ariko akurikirana amashuri yo ku rwego rwo hejuru mu nyigisho ndoramana.
yashinguwe nk'umupapa ariko hari ibintu batashize ko kuko siwe ari umupapa atwara ari uwunye icya mbere mu nyambara bami z'umupapa hariho agatishi karenga ko hejuru bita palium na gahuzu bashira ku bitugu by'umwepiskopi w'i Roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badiyoseze papa Benedicto ntiyahambanywe n'iyo palium kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma icya mbere ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa ico bita anodi peshori impeta y'umurovyi nayo yari afise ica gatatu atari afise nuko atahanganye n'ibirato bitukura muravye yari afise ibirato bisanzwe vyirabura kuko ibirato bitukura naho papa Francisco atakivyambara nivyo vyaho biranga abapapa kuko bitukura kubera ya wa mutima wo kwitanga wo kwiheba wo gufira ibanga niwe yewe yahambanye ivyo birato bisanzwe atari birato bitukura
kuba tabihambanywe kuba tabihambanywe ni kubera ko atakiri
atagitwara ibyo byose birafise insiguro yabyo nuko bahanze umupapa yahoze atwara mugabo ubu si wagitwara kwiyanda bisigure neza ni kuko umwami yobahambye wari imbere yiwe imbere gatoya umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi ikindi atahambanye naco ni inkoni y'ubwepiskopi bw'i Roma kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye murazi yuko yari amaze hafi imyaka cumi aba ani Vatikano muri monastere umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye nayo mwabonye
yego murakoze tubanze dufate pasteur kundi murongo wa telefone pasteur uratwumva
ndikunda bumva
uherereye
sewaho mperereye mu gihugu cya Uganda ikibazo nari mfite ni cumi mupapa bikiranye ingene yashinguwe mu buryo bubayabaye nararabye n'irya tereke yiwe cyane cyane kubera iki bamushize muri irya tereke isanzwe nk'iy'abantu bato bato ni kubera iki byasize kujya
papa Benedicto we nyine ubwiwe niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibayabaye ica kabiri mwamenye nuko nubwo bwa mbere ahambye uwundi yasubiriye
hanyuma ko yoba yahambwe aho Pawulo wa kabiri yari ahambwe biravugwa vyo bari vyo canke
umva hariho rubanza rw'amaziriko mugabo acaja gushingurwa aho papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabanje guhambwa harya nyine niwe yabisabye kandi n'ubucuti bari bafitaniye na Yohani Paulo wa kabiri barakoranye imyaka irenga 25
hanze aha abantu bari bagingira ngo si bose bashoboye kwinjira kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze mu bari bahari hari habari bafise igicapo cari canditse ko ngo Santo Subito bakasigura ko bariko baberekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda ivyo hari ibiramara kuvugwa muri Ekleziya Katolika kuri ico kintu cyo ko bohava bamusabira kuzoba umwerana
mwamenye nuko umwanya wa Ekleziya utari cyo kimwe n'umwanya w'abantu abakristo mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko hanze mu byerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza tukuvuga ko umuntu kubera yuko yari icamamare yakoreye cyane Ekleziya kumbure baca ngo nyine mu rutonde go rw'aberanda hariho processus ndende kandi ifata umwanya
Innocent Kaze ku ijuru ry'Amerika
murakoze cyane akabazo kanjye papa Benedicto ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije ikindi ese kuki papa yitaba Imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko twa dusanzwe tumuzi ikindi papa kugira ngo atorwe ni bandi bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho
ego reka ntangure kwishura kucerekeye umuryango w'umupapa papa kenshi bamutora akuze nagira ndabamenyeshe yuko nka papa Benedicto wa 16 umuryango we wose usa n'uwaheze kuko bavukana ari abana batatu arasingere niwe yari umuhererezi papa Benedicto yari afise uwabo mukuru yari umukobwa yitwa Maria hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa Jorge nawe ne babaye abasaseredoti binjiye mu iseminari gihe kimwe bakigwa umunsi umwe igenekerezo rya 2009 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1951 haciye rero hafi imyaka ibiri mukuru wiwe yitabye Imana hama hagaca imyaka cumi n'ingahe uwo bavukana yitabye Imana abavyeyi wiwe bari barapfuye hanyuma mwibuke yuko yarafite imyaka 95 no kuvuga nta muntu numwe wiwabo asigaye yaba ababyeyi biwe yaba bo bivukane nico gituma mutabona umuryango mupapa cyo kimwe na Yohani Paulo wa kabiri umuntu wenyine asigaranye abantu bakeye biwabo ni Papa Francisco ejo bundi yagiye kuramutsa umukozi niwe afite imyaka 90 navuga yuko nawe ne tutaravye neza niwe wenyine asigaranye dawe narashobora kwitaba Imana nabyo twifurije kenshi batogwa rero baba bapapa bakuze hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari kenshi rimwe na rimwe hari igihe baba hari kandi murazi yuko ntibarongora nta bana babyara rero abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritabye Imana cyo n'ikibazo cya mbere ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu itorwa ry'umupapa n'abakardinali nibo baja mu mwiherero ubundi umupapa apfuye acaba iminsi 9 yo kugandara muri iyo minsi 9 rero abakardinali bo ku isi yose bakaca bakorana ariko mwomenye ko abakardinali batarenze imyaka 80 nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa ikibazo cya mbere ya bajeti rero Papa Benedicto ni igiki cyamuranze abandi batakoze icyo mwomenye ni uko umupapa wese ajana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ibyo gihe icyo gihe rero Papa Benedicto wa 16 hariho ibintu byinshi byabaye mu myaka 8 hafi 8 yatwaye kimwe muri byo ni uko niwe wa mbere yanditse icyo bita encyclique kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku byerekeye urukundo rw'Imana kete nziza cyane ayandika n'ibindi yerekeye ukwizigira kete gitwa special vie ni verse muri bibiliya yo kwa Paul ivuga ati twakijijwe mu kwizigira nous avons été sauvés dans l'espérance hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi n'umu papa wa mbere yafashe ingingo ruhasha rwo kugira gwanye ibyerekeye pedofili niwo muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaserdoti bavuga yuko mu myaka 8 yari papa abapati barenga 400 barirukanywe barashengezwa n'umubyerekeye sentare kubera Papa Benedicto wa 16 niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudagi mu myaka 1000 icyo rero kirakomeye kuko nk'umudagi murazi yuko ibyaranze ubutegetsi bw'abanazi ni umuntu rero yasubije hamwe cyane n'abayahudi abayahudi baranamukunda cyane kuko baravuze yuko nka perezida wa Israel yaravuze mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje Ekleziya Katolika ati Papa Benedicto wa 16 yari umugenzi wa Leta ya Israel ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi kubera kumbure ahubwo kubera ari umudagi rero yacagira yaragiye kubonana cyane n'abayahudi yaragiye mu ikambi ryiciwemo abayahudi benshi mu byerekeye by'abanazi ahantu bita Auschwitz umva rero ibyo ni ibintu byamuranze kumbure bitaranga abandi kuko umuntu wese afite amadefi yiwe turihenda cyane mu kubatandukanya cyane kuko nibyo bafite umuntu wese ukuntu ameze urabona Papa Benedicto ari umuntu yivugira make ati wa muntu aza gutamba n'ugwaruka ariko yarakoranyije urwaruka rurenga imiliyoni 3 mu ico bita Journée Mondiale de la Jeunesse ibintu batari bibaze yuko yogize kuko byari bya Papa Yohani Paulo wa kabiri ariko mukabona ubunye dufite umupapa aja kuramutsa abantu aja aciye bugufi uwo mengo ni patiri mukuru w'iparuwasi ahantu ni kubera kumbure apfuye muri Amerika y'epfo bafite iyindi mico
Ego. Patiri Steve Mike murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ibyaranze Benedicto wa 16 no kuba mwemeye kwishura ibindi bibazo bijyanye na Ekleziya Katolika biroranisha kuba papa ejo ijwi rya Amerika niryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo muze mutwitabe nkuko mwabikoze
Ego cyane
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC ibiganiro twari tufafitiye muri aka kanya bigaruke ngaha dushimiye bagenzi bacu bagize uruhara mwitegurwa rya makuru twabashikirije turashimiye kandi Alois Bigirimana yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye Frederic niwe yarabihagarariye kuri mikro mari kumwe nanje Fide niyo ngabo tubashimiye rero nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo muwandanye mwumviriza ibindi biganire kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.